ukhangelami nama uthi ukhangelami na ndikholelwa ke le shitu ayikho loo nto mama kuthotha into bezama ukundinceda kuyo yonke le nto le undenzisa amanyundululu undenzisa into ezingamasikizi mama undenzisa amasikizi mama waqa wayicela ukuthi mandikuncede ubulala utata ubulala utata wamonzalayo mama utata wamonzalayo unganyazelekanga mama unganyazelekanga simbulala utata mama engoba nanibanjiwe yabo nitshele ngoba nitshele unale mpilo endiyiphilayo mntu mama itshele ingcono kunale nto ndiyiyo mntu mama